a te whenua Kia whakata wainga pura pura a rongo E kano whakati puatua I heke no rangi a te a ko taua Tēnā e ta maka tiritiri a te whenua Kua manini tuwa kia koe Kua manini aro kia au E huke, e hika, huke a ai te mata o te whenua E tama ki te whakari te tika tō mara
Hei whakatipu mara Rongo pū, rongo mau, rongo rio rio Whakatina na whanga o rongo